mbere yuko nja kuri inyubakwa nagomba munkundire gato ndababwire ikintu twumvikanye kandi bose bacumbe bakimenye kuko diaspora irafite ingene izwi muri kahise kumengo ni kintu cy'umugambo uyu cankuriya mu bintu twumvikanye muri diaspora ubu nuko ikintu haba ari imbuga zijya ama groupe n'ibindi duhuriramo twese kirazira kazirizwa ko hari ikintu cy'umugambwe uyu cidiniri cishira hamwe iri bizano hazamo ibintu bibiri ikintu gihuza abantu bakuvuga ibintu d'ordre social biduhuza cyane akazamo ibintu biraba diaspora cyane umuntu w'umu diaspora yagize ikibazo kana kugira ngo ashobore gufashwa nivyo byonyine ibindi byose kuko ibintu nabonye bitugora mwa cyane cyane mu twebwe abarundi bitugora gutandukanya kugira icyo no kwita akarimbi hagati y'ikintu n'ikindi umuntu ari mu idini ashashaka ko iryo dini ryo cyari domina umuntu ari mu mugambo ashashaka ko uwo mugambo ucu domina umuntu ari mu mwishyirahamwe kandi ashashaka ko iryo shyirahamwe ryo cyari domina twebwe no muri diaspora murabona burya abantu baba muri Amerika ababa muri Afrika baba muri Aziya bisanga n'imico itandukanye iyo mico rero utagerageje kuyimanajinga ngo hashobore kuba ikintu kimwe bitera ingorane ivyo rero turiko turabikora kandi biriko birashika ku rugero mbona yuko byukuri bizoshobora kugira aho bigeze hari abantu bamamagaye i Buraya babonye ngiye mu nzego za diaspora basi ugiye mu bintu by'umugambwe kanaka ndababwiza uko njyewe ndi umuntu akuze ndi umuntu w'umugabo ndi umuntu yiyumvira ikintu mbona kidakwiye ntaco nojamo ibyo ntibishoboka nabigiyemo kubera mbona ko bikwiye kuko narazibonye hariya na hariya rero abo twumvikana n'abo dukorana barabizi neza ko ibyo bintu kizira icyo dukeneye nabivuze niki yababwiye ni ubumwe icyo nicyo kintu tugomba guhurira kigira kabiri dukeneye ni development kuko nabibabwiye hari abantu bafata igihugu bakacitiranya n'umugambi hari abantu igihugu bagifata bakacitiranya n'idini hari abantu bafata igihugu bakacitiranya n'ishyirahamwe igihugu kidusumba twese murabizi imigambi iraza ikavuka igakura igasaza igapfa ibyo ni mubizi idini riraza rigakura swata abantu bari muryo bakaryana bigasamburuka mugabe igihugu kiguma kihari ni impeso ya twese twebwe rero icyo tugomba gushyira imbere nk'abarundi ba mu mahanga kandi bakorerayo nuko tutegerezwa kuraba ubwa mbere igihugu nta migambwe munsi yabaye igatwara imyaka n'imyaka none ibiri nibona ko irukwiriye n'iyindi bujya bizogenda ngo inyapa de formire c'est comme ça niko bimeze mugabe igihugu tugomba kubona ko kiri hejuru hariho mbere n'abantu bagera kure bakitiranya n'igihugu ibyo rero nifuza yuko abarundi twese cyane cyane abatwita ba zevoliwe aba diaspora babaza kwishyira mu mutwe kandi tukabera karora abantu ibyo rero jewe mbona mu nzego za diaspora ko turabishikako icyo ni kintu gihabaye nagomba surinye ikigira kabiri kitugora makino gihugu ni kiyavuze cya transparence abarundi turafise ukuntu iyi imana duhaye ini parcelle de pouvoir tuba dufata ibintu by'igihugu ibintu by'ishyira hamwe ibintu by'iki tukabyita ibyacu ibyo nari babwiye muri diaspora abadukorana nyamara ikintu kigomba kuba cya mbere c'est la transparence transparence nayo irafise depiriye siri base de ke yiropoza kuvuga amategeko ariko yaratunganijwe ku buryo atagwego na rumwe urwego rwa conseil de sage ntirwahoraho mu bya mbere mugabo uya niko rwego rwa mbere rugizwe n'abantu benshi rugizwe n'abantu cumi bava ku migabane myinshi kandi ubona ko ribamo abantu bafise experience itandukanye cyane hanyuma izindi nzego zifite abantu cumi n'icumi b'abantu batanu batanu gusa ndabeshyira perezida
batandatu mwe ni cumi n'umwe
dore twebwe turi cumi n'umwe ahandi nabo ni batandatu ahandi batanu murumva neza yuko urwo rwego ni urwego rukomeye rufite ibintu bihambaye rukora mugabo zose zirafashanya nicyo no kwita complementarite rero ikintu twifuza twebwe bwa mbere ni uko tubona ko ari amategeko icyo ni cyambere kigira kabiri twifuza nuko habamo transparence gukora ku mugaragaro ikintu kivuzwe kigakorwa n'ibi yari ko aravuga turumva amajambo menshi ahantu hariya mugabo cyose usanga ibikorwa n'ibiki twebwe rero twifuza yuko muri diaspora ibyo hapfume hakorwa ibikorwa bibiri cyangwa bitatu mugabo bikorwe ntitugume twumva amajambo gusa nicyo gituma nibaza yuko ibi bintu by'iyi nyubako ndakigarutse ko nuko ni cirore sero miroir tora diaspora ni cirore umu diaspora wese ategezwa kwiraba mwakibonamo ivyo rero bitegerezwa gukogwa na twebwe abantu bagira ikintu kibahuza umu diaspora wese niyaza aje mu gihugu yumve ko afise uruhara muri naba nibaza kwaza kubabwira cyangwa bazobabwira umwanya utabonetse nuko umuntu wese bivanye ngene azo yarafashe kugira ngo ibeho arafise urugero na nivo azofatirwa ko kugira ngo ico kintu bumve ko ari cyabo kuko urumva tuguma dukuza ibintu cyane bidutandukana mbwa ibintu biduhuza ntitubishire imbere ivyo rero nababwiye transparency igomba kuboneka kugaragara hanyuma kigira kabiri nuko umurundi wese abahanze iyo nyubako niyabaho azumva neza yuko iyo nyubako ari yiwe rero mu ncamake twifuza kubarisha amajambo twifuza ko diaspora uko bari bayizi kera ibintu byose ba kino gihugu byaramaze kuba polarize politize sinzi regionalize kubigira iby'amadini sinzi murazi mwava ngo nyakurize hari amavuga mashasha yaje usanga hari ibintu tuba mu tuntu vrema tacho tuvuze mugabo twifuza ko diaspora kuko mumenye yuko diaspora n'abarundi bafise ubumenyi bwinshi kandi butandukanye bakuye mu bihugu byinshi barimo twifuza ko ubwo bumenyi n'ubwo buhinga niyo experience iba au benefice du pays ivyo kandi birashoboka birashoboka justice mugabo kugira ngo bishoboke hariho imico n'imigenzo bigomba kubaza kutuvamo twe nk'abarundi kuko narigeze kuzabwirisha inama muri Canada sanga bavuga ati n'ubwira nanande ubwiranye inama nanaka uco sitacha bakwitirira umugambi kana bacha kwitirira idini kana ubwiranye inama nanaka ukabura icyo ufata n'icyo reka iyo ngwara igomba gukira byanga bikunda kandi birashoboka mu cyamake rero jewe ndafise icyizero ko ibintu byose bizogenda neza mugabo tugomba kubigira mu ruhara ubwa mbere twebwe nyene si guhera mu mwaka w'umubiri na mirongo ibiri iratandukanye nuko diaspora yari iri mu myaka iheze par rapport abarundi baba hanze na leta barafise ingene babonwa abarundi baba hanze nuno munsi barafise ingene babonwa kugira ngo byo rero mubimenye ubirabira mu bitabo by'igihugu biraba imigambi y'iterambere dufatire kuri za nkingi zitanu y'amapiriye atanu piriye ya mbere ni engagement de l'état gouvernance na transparence efficacité institutionnelle piri ya kabiri ni efficacité économique aho diaspora iza mu bambere piri ya gatatu ni équité économique cyangwa équité sociale piri ya kane écologie et patrimoine culturel piri ya gatanu rero nico bita partenariat fructueux iyo partenariat fructueux rero ugiye kura muri za muri ya objectif 2022 agizwe avuye muri cyangwa ingezi 5 usanga ra diaspora ifise ikibanza kinini cyane muzorabe ubu uya hariho meme na politique nationale ya diaspora iraba diaspora mu bushikiranganje barashizeho direction iraba bya diaspora n'ukuvuga rero twebwe ubwabo tugomba kwiyubaka hanyuma inzego z'igihugu tugaheza tugakorana batadukoresha ko twe ntibadukoresha mugabo n'ukoraboro kuko turabarundi kandi uri mu gihugu cyangwa uri mu mwene gihugu nawe utaburi mu gihugu ugomba kugumufitaniye derrien imigenderanire hagati ya wewe n'igihugu twe nka twebwe dufise abana hanze n'abandi murabizi neza hari ikintu kikunda kuba gikomeye ikintu bita denaturation ugasanga umuntu yarabaye denature hagacatangura kuba ikintu bita conflit de culture abantu bose bafite abantu hanze barabizi ugaca usanga umuntu si umurundi si umuzungu si iki kubera iki kubera uko kuntu ataparuve na kwiro turuva ngo yitore wenyene mu muco wiwe kuko umuco n'umuntu ni ibintu bibiri biri intime mariye nico gituma rero igihugu ico kintu cyakoze n'ikintu gikomeye cyane natwe nk'abantu bari imbere y'abandi tugomba kubishira imbere hanyuma n'iyi migambi yose rero ikijamwo ikijamo iyi nyubako rero burya iri mu ivyo hamwe umuntu ari ndabakaro gasanzwe umugabo bwa mbere burabona ibibazo turimo by'ibitoro bya Karubira ninagira mba nce boneraho mbere ume ndonka kanya gatoyi ndabivuge harabavuze ngo havugwa bibi gusa mugabo reka ndabivuge nk'ibintu bito canke bine vyerekana yuko kameme hariho ine difference itandukaniro gingene ibintu byahora n'ingene birubu parapole ya diaspora cyo dibye narabonye ibintu by'ibitoro ra diaspora nibo bantu ba mbere igihugu mu iki gihe bari ngaha bashoboye kuduha karubira icyo cyo kuri zitanu nibyo nticyakwiye mugabo je nagira afate kano kanya nshimira inzego z'igihugu Je saisis vraiment cette occasion. Tu vas chimire cyane kuko umu diaspora wese yaje hano yavuye hano abonye ko ari considéré. Twarabonye ko ariho n'abarundi byababaje bavuga ngo kubereka ba diaspora gusa. Barabivuze gucyo narabumvise kuko nari mu bari ko babitunganya. Turabakare kubigenda neza. Ibyo barabivuze mugabo nagenda babwire yuko iyumvira umuntu yafashe intege yiwe. Yafashe itike y'indege akaza n'abarakaza n'umujyango. Hanyuma bigaca byanka kandi afite indwitsi zirenga zibiri. Abafite umwanya muto agacabo ingene yunguruza uraza ko umuntu azasubira kugira umutima wo gukunda igihugu no gukizamo bizogora rero ikintu leta yakoze nuko itwagira tubibashimire rwevuye ku mutima babandanye bagira iyo consideration babandanye bagira iyo consideration kuko ni ikintu gikomeye cyane ikigira kabiri ku aeroporo ubuye abarundi baje barashyizeho service dakeye abacha ku aeroporo bose barabizi ibyo ni byahoraho iyo service dakeye bashizeho Ni service umuntu wese aje harabantu baza arabatama harabantu baza arabatama kaze harabantu baza ari bimuga bakabura umuntu wabafasha ubu rero izo service ubuzira hari ico ivyo byapfuye mu biganiro byagiye biragirwa na nabari muri diaspora nabandi ivyo rero barabikoze ico ni kintu cita cyane twovuga yuko twoshima ikindi naje hagatatu murabona ko bashizeho rasomene de la diaspora ivyo turabifashanya nabo Jewe kuva nanguye kuzandaza kenshi mu Burundi nabishikiye mu mwaka wa 2022 inama yabereye ingozi twaravuze tukaganira tugahura n'inzego umuntu akavuga ibyo yiyumvira erega nivyo ni intambwe abantu bari babahanze rero batandukanye n'abarundi wewe wavuga ibintu kwa byumva ibyo muvyumve mu bimenye hari kiganiro cyabaye twageze muri Sudanire igihe twarumvise ko abantu byababaje Mugaba menye yuko abantu baba hanze bafise mindset iri different n'abarundi baba hano bafise état d'esprit itandukanye n'abarundi baba hano baze barabishyira mutwe bavyumve abarundi baba hanze bobo ica kubwica afise ku mutima nta bya bindi cyuko kubwira ayumvira be ivyo nibiba muri bo abarundi rero bavyumve yumvise avuze ikintu nuko ari cyo nyene yumvira narumvise ko byababaje mugabo nibaza yuko batubibahora kuko bo bintumbere kuvuga bijya babivuze bagomba ko ibintu bihinduka ivyo nivyo nibaza nivyo niyumvira rero turazi ngene njya semene itegurwa tukaraba ingene abantu bazunguruka tukaraba na guverineri w'umukayanzi ingene batwakiriye nabandi niyumvira yuko ari ikintu cyiza rero hariho byinshi cyane byiza bivugwa bakora mugabo nutwo tuntu tari twiza natwone nisa ko dukosowa kuko ibyo nivyo biha ishusho nziza igihugu mucamake rero mucamake nibaza yuko nitwagira ubwo uko yabivuze tukabona imbere tukagira focus kuri ntuzenya development jewe nibaza neza yuko igihugu cacu nta kibuza nyamba mubona abantu bajyana nyamba mubona abanyepolitike nabandi baguma bari mutuntu mumba bari nkuri ijambo rwe tutubwabwa hari utuntu tutubwabwa vraiment usanga abantu barimwo twinyungu z'abantu mugabe igihugu nikije imbere nikije hejuru ibyo bintu nibizo tuba twavasa twebwe rero nk'aba diaspora twebwe nk'abantu bamaze kubona ibintu n'ibindi hanze kandi dukunda igihugu cyacu turiteze neza guterera mugabe dusaba abanyepolitike yuko batworohereza ntibatubone nk'inzitizi ntibatubone nk'intambara ntibatubone nk'abantu mengo tugomba kubakura amatamukano mugabo turi ngaho kugira ngo tugire icyo no kwita complementarité dufashanye twese kandi birashoboka kuko dufate kujya vision cyewe ndemera neza ko bishoboka kandi ijye byo twayigize wa yacu ibyo babwiye ko tuzoza turaca gusigura mu mahanga nagenda babwire yuko ijya vision niyo base kuko burya hari umuhinga yitwa Senec w'umuromani w'umufilosofe yavuze ngo iyo umuntu atagira yaje ntazimira iyo rero utagira intumbero bujya ntushobora no kugira bujye inyubakwa iri mu iyo ntumbero nyene iyo rero nitwamara ko twofisi iyo ntumbero hakaba ari ivizi yo gucihaye nemera neza yuko twese nitwabigira umwe umuntu weza wo kutwononera kubera utunyungu twiwe umugambwe canke idini canke ishira hamwe tumubwiye ati dabori igihugu imbere igihugu kandi byose bizoshoboka murakoze
Mama Kwizi inkuru y'umunezero sha
amatwi nabiri
urabona mu ntara ya Gitega
hasigaye
hari ikigo cy'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose
gikora gute
yo ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abajya abantu bose bagenda na zandwara No, zidonda kura nkazima
Mbarirasha
Urabona abajya abantu bose bafite indwara y'igisukari Gute, hypertension, amaso, infection, igitigu, hepatite B na C Zamibe, umusipa, abafite ikibazo cya estomac Amafigo, ibibyimba, umugongo, rheumatisme, asima, kudadarara Iziba ry'imitsi, indwara z'urukoba, intandara Kumeneka umutwe bidahera, ingaburo ku babyeyi bibungenze kongereza ingufu kububakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cyane wese kimaze gufasha baragishingira intahe nabajya abantu byananiranye yuko bahe bitanu baba bukozeko
sabwe erega cya kigo kirakomeye
aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivutse imiti kama gusa
kandi hewe none cyo kigo gikorera he
ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mugisagara cya Gitega haruguru y'isoko y'inka akura kuri 79 765 951 canke kuri 69 199 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe